Kuri uno wa kane igenekerezo rya 2022 ikigo gisebu cyatunganije inama y'iminsi ibiri yo guhanahana ibyiyumviro ku bijyanye na rusansuma y'abantu, uburaro, uburimi n'ubworozi ruzoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Nikola Ndayishimiye arongoye ikigo gisebu aramenyesha akarusho iyo rusansuma izoba ifise ugereranyije n'izindi rusansuma zari zisanzwe zarakozwe.
Iyo rusansuma izotuma dushira turonka ibiharuro bigezweho kubera ibiharuro byavuye muri rusansuma ya mu mwaka wa 2008 novuga ko bizabyarataye igihe. Ubu rero tuzoranga ibiharuro bigezweho mu bijanye n'abantu, mu bijanye n'ukuntu babayeho, mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, eka n'ibindi biharuro bifasha mu kugira ngo abafata ingingo canke abategura imigambi iterambere mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bakoresha. Hanyuma icyo novuga ni uko muri iyi rusansuma ya gifise akabijya, kubera kare twaratugira rusansuma zose zitatu Burundi bwari bumaze gukora zari zerekeye abenegihugu n'uburaro. Iyi rusansuma nayo izanye akabijya ni uko icyishyiramo ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi. Hanyuma ikindi ni uko izokoresha ubuhinga bwa none mu gutororokanya ibyo biharuro. Ibyo nibyo nyamukuru novuga. Ikindi ni uko tuzokoresha ubuhinga bwa none kugira ngo twerekane ibyo byose aho uburaro bw'abanyagihugu butumbereye, hanyuma twerekane nibikogwa novuga inzu inyubako zose zubatswe zifasha mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi, haba ari amashuri, yaba amabarabara, yaba amavuriro n'ibindi, yaba amahoteli. Ibyo byose mubona biza bifasha mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi.
Iyo ngera siguri ihangiro ry'ibiganiro byatangujwe n'ico kigo.
Ihangiro nyamukuru bya bino biganiro ni cyo kugira ngo duhanahane ibyiyumviro ku bibazo tuzobaza kugira ngo dushobore guheza rusansuma, kugira ngo turabe yuko abatezwa kubikoresha ibyo biharuro ivyo bakeneye mu rutonde rw'ibibazo tuzobaza twashoboye kubishyiramo. Ni ukugira ngo rero dushobore guheraheza urwo rutonde rw'ibibazo bizoba biriko birabazwa muri rusansuma. Niryo hangiro nyamukuru kugira ngo twese tugerageze kuraba yuko atagisata twibagiye canke atamugwi w'abantu twibagiye. Nico gituma mubona twatumiye abantu baserukira ibisata byinshi. Mwabonye n'abaserukira abari mu mashyirahamwe y'abagendana ubumuga, nabo nyine ni ukugira ngo muri rusansuma ntituze tubibagire. Kubera nari nabivuze, muri rusansuma tuvuga tuti nitwemere twese dusansumwe kuko dusanzwe turi mu gitigiri.
Mu myaka iyo rusansuma y'abantu, uburaro, uburimyi n'ubworozi yatangiye mu 2019 ikazorangira mu 2025.